twabibonye duhejeje kwakira ingabire ziri mu bwoko bubiri. Icya mbere kidushimishije ni uko abasanzwe bashikira imigambi ya leta babonye yuko ngaha mu Burundi hari n'izindi ndwara zibangamiye amagara ya benegihugu, nanovuga indwara ya malaria. Bituma mwabonye yuko userukira UNICEF yaturonkeje imiti itari mike izofasha ko musanzwe muzi yuko malaria imiti yo kurugezo rwa mbere itangwa ku buntu, leta irayigura hamwe n'abasanzwe bashika imirambi ya leta ku bene gihugu bose. Iyi miti rero iza gufasha na cyane cyane abana bari munsi y'imyaka 5 kubera murazi yuko ari bo bakarirwa na malaria, ikambere n'abakenyezi na cyane cyane abakenyezi bibungenze. Hampande iyo miti rero harimo ni misegetera nayo nyine isanzwe itangwa ku babyeyi baje gupimisha imbanyi mu mavuriro yose mu gihugu. Byo turabishima yuko tudashobora kuguma turaba indwara imwe ariyo izwi ku isi yuko ariyo ibangamiye isi, ariyo coronavirus, mugabo itegerezwa kwitaho n'izindi ndwara kugira ngo ntizibangamire amagara ya bene gihugu kuko zari zisanzwe ziri ngaha mu karere igihugu cyacu kirimo. Icya kabiri ni uko twakiriye iyi ngabanwa ije gufasha akigoro ka leta kugira ngo tubandanye dushyira mu ngiro wa mugambi wa nyir'icyubahiro mukuru w'icyacu Burundi yitire ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus. Iyo ngabanwa nayo yazanwe na OMS nkuko mubizi duherekwa kwandika igitabo ngendegwa ko cy'amezi 6 aho twagiteguriye hamwe n'abasanzwe bashika imigambi ya leta. Rero muri OMS baciye babona yuko nabo bogira icyo bakoze kuko murazi yuko gupima bitwara uburyo bwinshi kandi si gupima gusa nkuko userukira OMS yabivuze. Mu bisanzwe ibikorwa ngendegwa ko mu Burundi cyo kimwe no muri OMS cyo kurwanya umugera wa coronavirus ni bitatu. Icya mbere no gupima abo bose tubona ko ibimenyetso icyo yise T ya mbere. Hanyuma icya kabiri ni uko ababa bagiye hamwe hafi bwa hafi nabo twatuye kumugera icyo bita maka contact nabo tubarondera tukabapima. Hanyuma ibyo biheze haraboneka abanduye icya bisaba yuko tubavura hariho tuvura batarasinzikara. Hariho n'abandi usanga bisabwa yuko baja kwa muganga mu ivuriro cyangwa mu bitaro. Hariho ibikoresho baduhaye kugira ngo tubafashe kubasubiza ubuzima bitagoranye. Ibyo rero turabishima cyane kuko twereka yuko umugambi w'u Burundi wo kurwanya coronavirus ushigikiwe kandi tubona yuko intambwe tumaze gutera ishimishije kuko turabona yuko abo dupima benshi bashoboka kandi nabo twatuye kumugera tubahaye imiti turana yuko bakira bagasubira ku mirimo yabo ya minsi yose. Murakoze.